Bakunzi ba radio umurisho turabaramukije aka kanya murakamenyereye na kanya ukumviriza ndondeza ikiganiro mushikirizwa n'ishyira hamwe Fokode kubijyanye n'abanyagihugu Burundi bafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro ndondeza cuno munsi kigiye kubaganirira kubijyanye n'ifatwa be nibugwa irengero rya Berkimas Misago umunywanyi umugambwe Senel yafashwe n'abasirikare akabugwa irengero kuva kuwa 20 munyonyo mu mwaka uheze w'2019. Ikiganiro ndondeza murakimenyereye mu mwanya wa mbere tuba mu idondoro wo aba yarafashwe akagirirwa nabi mu gice kigira kabiri naho tukaca tubabwira ibijyanye n'ifatwa ry'uyo muntu Berkimas Misago benshi bazi ku izina ry'itazirano rya cuma yavutse mu mwaka w'1960 akaba yavukiye ku musozi wa Gitaramuka muri komine Nyarusange mu ntara ya Gitega. Ngaha rero mucyamwumva ko Berkimas Misago yabuzwe irengero afise imyaka 59 y'amavuka. Aha twoca tubwira ko tuvuga ko ari mu mugwi wabake cyane dufata ko bakuze barenza imyaka 50 bari muri aba bagenda barabugwa irengero kuva mu mwaka w'2015 kubera ko nkuko dukunze kubivuga umugwi munini cyane w'abagiye barafatwa bakabugwa irengero bagizwe n'abakiri bato usanga kenshi bari munsi y'imyaka 40 y'amavuka. Berkimas Misago batazira cuma ni umubyeyi w'abana batandatu. Mu kazi kiwe ka misi yose Berkimas Misago yakora mu bushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro akaba yari bamwe bita planto yakora akazi ku planto aho mu bushikiranganji ku biro nyene by'umushikiranganji mu gisagara cha Bujumbura. Yaba kandi aho nyene mu gisagara cha Bujumbura mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura uteye urengana Kamenge uja muri Gatunguru. Berkimas Misago batazira cuma azwi gose nk'umunywanyi umugambwe Senel, ariko imbere kuba muri Senel akaba yarabaye umugwanyi igihe kirekire cyane mu muhari wa kera Paripe Hutu FNL. Iruhande y'ukuba rero yaragwanye muri uwo muhari igihe kitari gito yanavugwa kandi cyane nk'umwe mu bantu bari begereye gose Agatongwasa akaba ari no mu bamugendanira bamucungera umutekano kuva kera amaze kugarukaho bikavuga ko yamaze igihe kitari gito aba ku rugo rwa Honorable Agatongwasa. Bikavugwa kandi ko ari umuntu yamugwaniye gose yagiye arafasha mu gihe haba hariho integuro zo kugandagura umukuru wa FNL muri icyo gihe. Bivugwa ko uyu Misago Berkimas batazira cuma inshuro zitari zike yagwaniye uyu yamutwara agafasha mu kwica bene iyo migambi yabitumbereye kugandagura Agatongwasa haba mu bijyanye no kumuha isumu haba no mu bijyanye no kumutera mu bundi buryo. Misago Berkimas kandi avugwa mu rukundo rudasanzwe yarafitiye umugambwe wiwe ku buryo bivugwa ko inshuro zitari zike havuzwe nk'imigambi mu minsi heze haravuzwe umugambi wo gutwara ibigwanisho ku biro bikuru by'uwo mugambwe ku ngoro y'uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu kugira ngo bace bahera ngaho haboneke ingene umugambwe baheza bakawufatira ibihano bawagiriza ko uriko utegura ingwano. Muri icyo kiringo amakuru twaronse nuko uyu Berkimas Misago yaciye yisabira ko agenda kuba aho nyine ku ngoro y'umugambwe Senel akagira gukora akazi ku murango ko gukora hamwe mu bushikiranganji bugejwe iby'ubudandaji n'amahinguriro ahagera ku mugoroba naho akacagenda kurarira ingoro y'umugambwe Senel Colonel kugira ngo acunge ntihagira bo hava bazana be nivyo bigwanisho. Ikindi twumvise nuko Berkimas Misago yarasanzwe arizi ko ariko ararondegwa, yari mu rutonde rw'abantu bavugwa ko bategerezwa gufatwa abo bishoboka bakagandagurwa bidakunze naho bagapfungwa kugira ngo vyorohe gushobora kujya gusambura uwo mugambwe cyane byorohe gushobora gushikira ubuzima bwa honorable Agathon Rwasa. Berkimas Misago yafatwa ko ari intambamyi ikomeye cyo kimwe n'undi mugwi wabo bakorana, bavuga ko nabo bari bagejejwe gukora iperereza rijyanye n'umutekano w'umukuru mugambwe Senel. Yafatwa rero yuko ari umuntu abangamiye gose abafise umugambi waba wo gusambura uwo mugambwe Senel cyanke uwo kugandagura umukuru mugambwe Senel ariwe Agathon Rwasa. Ibyo rero yaramaze igihe abimenyereye. Berkimas Misago kandi amakuru twaronse nuko mu buzima bwiwe yari yarigeze gufatwa n'iperereza ry'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu, muri icyo gihe mukibuka ko umuhari Parikehutu FNL wari ukiri mu rugamba. Icyo gihe bikavugwa ko yafashwe arapfungirwa mu iperereza, arahohoterwa ku rugero rukomeye cyane, aho bavuga ko hariho nk'amenyo baba baramukuyemo, hariho amagufa bashatse kumena. Biraba ko icyo gihe yavuyeyo amerewe nabi cyane, ariko arashobora kuva ngaho mu iperereza acasubira kandi mu rugamba rw'uwo muhari yarimo gushika uwo muhari ugereho aho uhagarika intambara. Ikindi twababwira nuko uyu Berkimas Misago umuryango wiwe warumaze kandi gushikirwa n'ibi by'abafatwa bakabugwa irengero abadukorera ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Izina baduhaye ni ry'umuhungu wabo, umuhungu wabo yitwa Thierry Ngendabanka. Abantu bakurikiye dosiye ndende twakoze ijyanye n'ifatwa be nibugwa irengero ry'uwahoze ari umushingamateka akaba n'umugwizatunga Oscar Ntasano, twarabwiye abakozi biwe babiri bagiye bajyanye mu gitondo cy'umunsi afatwa. Muri abo bafashwe harimo uwitwa Thierry Ngendabanka. Thierry Ngendabanka nawe nyine akaba ava rero ngaho muri iyo komine ya Nyarusange mu ntara ya Gitega. Twatwumvise ko yari umuhungu wabo wa Berkimas Misago, ari no hacya hava ubwoba bwinshi cyane muri uwo muryango, umuryango bamaze kubura abantu benshi bagira bati hamwe twokurikirana bene ibyo bibazo natwe birashobora kuca biduhitana. Ikindi nuko no muri iyo komine ya Nyarusange hariho abandi tumaze kuvuga mu biganiro bya ndondeza bagenda bafatwa bakabugwa irengero ryabo. Uwo twavuze cyane mu mwaka uheze akaba ari umutama Silver Baribonekeza w'imyaka 60 yatwara umugambwe Senel muri zone Bukoro aho nyene muri komine ya Nyarusange mu ntara ya Gitega, akaba yabujwe irengero kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Ubu rero tujye ku gice kigira kabiri, icyo nacyo kikaba kijyanye n'ifatwa rya Berkimas Misago. Nk'uko twabibwiwe n'abamwegereye n'abakurikiranye ikibazo cy'ifatwa cya Berkimas Misago, bose batubwira ko mu gatondo ko ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 20 munyonyo mu 2019 Berkimas Misago yatonze ku kazi nk'uko yari asanzwe abikora, atonda hamwe ku bushikiranganji bujejwe iby'ubudandaji n'amahinguriro. Ariko kuri uwo munsi nyine ku murango amakuru twaronse avuga ko Berkimas Misago yaronse abantu bamuburira bamubwira ko ariko ararondegwa ko akwiye kugaba kuri uyu munsi. Abo nyine bamubwira bati ugabe ahantu hose uri kurahonyora, hariho abantu ariko baragukurikirana, ukwiye mbere gukora ku buryo aho ujya hose udasubira kwa wenyine nawe ukagenda witwaje abandi mwa muri kumwe. Berkimas Misago yari amaze guhakwa inshuro nyinshi, yari amaze kubwirwa inshuro nyinshi ko ariko ararondegwa kuburyo kumva ku buzima bwiwe arondegwa byari bisigaye ari ibintu bisanzwe cyane incuro zitari zikera sigaye bifata minene yigwe ntera kibifata nk'ibintu bikomeye nkuko byaza biravugwa nawe akabona ariko ararusimba naho rero yari yumvise ayo makuru yose ntiyigeze abifata nk'ibintu bikomeye cyane niko kuva ku kazi mu masaha yo kumugoroba hafi isaha 11 z'umugoroba ava ku biro ahakorera avaho n'amaguru arabandanya ajya gufata ibisi hajya hagati na hagati mu gisagara cha Bujumbura abona gufata ibisi ija mu mirango kuri rompo Icho Berkimas Misago atamenye muri icyo gihe nuko aho yahonyora hose hari abantu bari ko baramukurikira abari bamufatiye umugambi wo kumufata kuri uwo mugoroba ibyo tubisoma byanditswe n'ikinyamakuru matohoza y'ikinyamakuru iwacu bo bavuga ko abari bagiye kumufata bigabiyemo imice itatu bamwe harabari ko baramukurikirana ahaca hose n'amaguru ikinyamakuru iwacu kinavuga ko n'igihe yingiye mu bisi yamuduganye hiyo mu Kamenge ko hariho muri abamukurikirana abaciye binjira muri iyo bisi bagenda bari kumwe kugira ngo bagumire mucunze ibyo najye subwa mbere tubyumvise n'umuyandi madoce twagiye turakora hari aho twumvise abandi bantu banyurujwe iyo bamaze kwinjira nko muri bisi bagiye abari ko barabarondera binjiye no muri bisi nyene barabakurikirana nkuko ikinyamakuru iwacu cavuze ko igihe ashitse mu mirango akava muri ya bisi hariho uwundi mugwi wari umutegereye ahantu aza kukatira abo nabo nyene nabo baciye bamukurikirana ni nabo barimo nabahavuye baca banamucakira amakuru rero natwe twaronse mwisekeza ndondeza nuko ku mugoroba hafi isaha 12 z'umugoroba uyu Misago Leonidas yageze aho bita ku mashugwe aho ku mashugwe abandi batubwiye ko bahita Karama Karama ahari agasoko kaho bita Karama aho naho arahaca agenda kugura ibijumbu aho hari ako gasoko kakaba kandi kari hafi y'ikirabo benshi baze hitwa iwabo n'abantu cyahoze ari kirabo cy'umuhisi General Adolphe Nshimirimana amakuru rero dufise akavuga ko mu gihe yariko aravugana umuntu w'umukenyezi yadandaza ibijumbu bariko baravugana igiciro cy'ibijumbu yagiragure ariho baciye babona abantu babiri bambaye imyambaro ya gisirikare baza bamwegera ako kanya nyene ikinyamakuru iwacu cyo congera koko haciye haza imodoka yo mu bwoko bwa Toyota TIFC ibiyo bitabona harimo abantu bari muri iyo modoka ngo baca barasemerera ngo nuyo nyene ako kanya baca babasirikare baca baracakira bacakira Berkimas Misago nawe ngo agerageza kwigwanira ariko mukanisase babaramutereye muri ya modoka imodoka ikiva ngaho yiruka cyane guhera ngaho kuva iyo modoka igijyanye Misago Berkimas nta muntu n'umwe arashira kumukubita igisho akaba tawuzi amaherezo yiwe ikinyamakuru iwacu cyo cyarananditse ko cyagiye kubaza haba mu mugambwe SNL mu mugambwe CNDD-FDD baraje no kubaza mu gipolisi abo bose bakaba bavuga bati umujyango ni witura igipolisi bamaze kuvuga nibabizana igipolisi kizoheza kibikorereko ayo majambo arakunzwe gusubirwamo kenshi igipolisi kikishura imijyango yabuze ababo kugira ngo gitangure gukora ngo nibagende baba bitware bamenyeshe ko hari umuntu wabo yagiye bino bintu nakamara maza kubonaho umuntu aba ariko aravugwa ariko arandikwa mu binyamakuru ariko arandikwa hirya no hino ariko igipolisi kigira ikitariko kirabona ibyo bintu byose ku buryo bitera biboneka nyene ko icyo gipolisi kiba gishyigikiye abantu bakora ibyo bintu gutyo rero amezi arabaye agiye kuba amezi abiri atawuzi irengero rya Berkimas Misago kuva kuwa 20 munyonyo mu mwaka uheze w'2019 ikiganiro rero kijanye n'ibi byifatwa n'ibugurengero bya Berkimas Misago twovuga kukigiye kugarukira ngaha ariko imbere y'ukurangiza ikiganiro cuno munsi hari manuro twagira dutange ivuye ku makuru twaronse yashikiriye isekeza ndondeza atubwira ibiko birakogwa na bamwe mu bakora mu nzego z'iperereza z'u Burundi na cyane cyane bari mu iperereza ryo kukirimba kwa Petero Nkurunziza iryo perereza tukunze kubabwira rirongowe na Major Noel Banyezako aho batubwiye ko hari ibikogwa biteye ubwoba abantu ariko barakora muri ino minsi bigenda bifatisha abantu batari bake ibitubwiye kubivuga kuko hari n'abandi twumvise banafashwe muri ino minsi ya vuba nico gituma dushimye kuvunira akagohe abantu baba ariko baragwa muri iyo mitego ikogwa n'iperereza yoba imeze gute amakuru twaronse avuga ko abo bantu bo mwiperereza bafise abo bakorana bamwe mbere bari no hanze y'igihugu cy'u Burundi baraheza bano bakorana bakavugana ko hariho ahantu ngo bafise ngo ibigwanisho mu Burundi bakavuga ko hari ahantu abantu bafise ibigwanisho ngo banyegeje bakafata n'amafoto ngo bakace barondera abavuga ko bashaka kubohoza igihugu bakoresheje umuheto bakamenyesha ko hari ahantu bafise ibigwanisho nimba babikeneye ko bashobora kubibagurisha ko gucyo ugasanga harabonetse amafaranga y'abashaka kwitanga bavuga ko bashaka gufasha bene ivyo bikogwa abo bose ugasanga bagumasa abacake niko abanza kubereka amafoto y'ivyo bigwanisho kandi amafoto akanaboneka mu nyuma uwo mutego ingendo uheza ukagenda nuko amafaranga y'ubugura ivyo bigwanisho ngo babavuganye amaze kuboneka amafaranga kenshi usanga ari mu mafaranga yo hanze y'amadolari baca bumvika bababwira bati ubu rero kugira muze gufata gutora ibyo bigwanisho atangorane ni murondere imodoka nziza idafatwa hari imodoka izindi zisanzwe usanga zihagarikwa kenshi ariko hari imodoka nazo ziba zisa n'iz'abakuru ama jipe meza babwira ati ni murondere jipe nziza muyizane mu kibanza kirimo ibyo bigwanisho muheze muhishikire muce mubitora muzanye n'amafaranga yo kubigura umutego rero buri ngaho ni ngaho ucisanga hariho abantu bahindwa mu gihugu bakarungikwa ngo bagiye gutora ahantu ngo hanyegeje ibigwanisho bagiye baraheza bagashika muri ibyo bibanza bagasanga koko ibigwanisho babwiye biranahari amafaranga bakayatanga bamaze gutanga amafaranga ikica gikurikira iperereza ricari basanga ngaho nyene bamwe usanga bagenda bafatirwa muri ibyo bibanza birimo ibyo bigwanisho nyene hakaba abandi babareka bakabanza bagashyira ibigwanisho muri ya modoka igahaguruka igiye gato ikakihura n'abakozi bo mu iperereza baca bafatiye modoka bagafata ibigwanisho bagafata n'abari bayirimo ayo makuru dufise avuga ko bene abo bantu bose bagenda barafatwa gucyo baca bagandagurwa atawusubira kubatora iyo barengeye baheruka bafatwa nta usubira kubabona ikindi sabo bonyine bahasiga ubuzima nuko kandi na za modoka zidasubira gusubizwa imiryango ya benezo ahubwo izo modoka ziranagurishwa amafaranga avuyemwo akacagabugwa na bamwe bakora mu iperereza bene na babandi baba bari hanze usanga bafashije mu guhenda abantu kugira ngo umutego ukore bene ivyo bigwanisho rero ahantu henshi ngo usanga biza biravugwa ngo abantu nibagende ngo bagiye gutora ibigwanisho cyangwa kugura ibigwanisho hagati mu gihugu ibigwanisho bene ivyo kenshi usanga ibigwanisho byo mu iperereza usanga ari umutego abantu bariko baragwamwo batabizi aya makuru twayarungikiwe na bamwe mubari mu gihugu bavuga bati ni mutabarize n'ukuri abantu isoko ryacu mu iperereza n'iryo ryaduhaye amakuru igira riti ni muvunira kagwa abantu bariko baragwa mu mitego bene iyo hari abantu benshi bamaze iminsi ariko barafatwa mu Burundi ntibinavugwe abo bantu barafatwa nta na kimwe kivugwa iperereza ntirivuga niyo mihari ivuga ko ibarungika nayo nyine ntivuga ugasanga kabaye agacerere abantu bagaho na gucyo atakintu na kimwe kivuzwe twizera yuko kano kamo gashoye gushikira abantu batari bake bashora ko bari ko baragwa mu mitego be niyo bahabwa amafoto y'ibigwanisho ngo iyo binyegeje cyane bagasanga bari ko basabwa ngo imiduga myiza y'amajipe ngo bukoresha igiye gufata ngo hari ibyo bigwanisho ngo niyo miduga ngo idafatwa muri kino game mu Burundi mushobora kurengana ukacusanga ibyo byose numugambi wateguwe nabo bantu bakora mu iperereza tumaze kumvamo cyane nk'uyu mugwi wabakora mu iperereza ryo kukirimba kwa Petero Nkurunziza usanga bari ko babigira urudandazwa urudandazwa usanga rugira gutwara ubuzima bw'abantu bakongera bakiba niyo miduga yitwa ko ibigiye gufata ibyo bigwanisho twizere ko kano kamo gashikiye abantu batari bake abagira bagwe mu mitego be niyo no muri kino gihe bahagabire cyane aba bari ko barasabwa ibintu be nibyo bahagabire cyane uwo mutego urakomeye gose kuko tumaze iminsi turonka n'amazina y'abantu babuzwe irengero bivugwa ko byagiye bigenda be nuko mwifatwa ryabo turashimiye rero mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro turashimiye abandanya kuduha makuru mwisekeza ndondeza ajanye n'abafatwa bakabugwa irengero ryabo tubibutse ko ofise wese makuru be nayo atwandikira ku nimero ya WhatsApp ubusa 331 645 325 amajana 857 murakoze.